Sengiyamethemba, Sengiyamethemba, Mawaseka Fare, Ngiyamethemba, Ngizolibonga, 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 Ela koi kama. Ngizolibonga igama lakho Jesu, wasekhaya.